tikulandireni mu programu yathu ya lero. Mu programu ya lero tufuna tikambirane kuti kodi chipembezo choona kapena chipembezo chenicheni ndi chiti. Ndikuziwa kuti pali zipembezo zosiyana-siyana monga chikhirisitu, chisilamu, komanso azathu marasta nawonso ali ndi chipembezo chawo. Komanso ngati mahindu nawonso ali ndi zipembezo zawo, pali zipembezo zosiyana-siyana. Ndiponso pali anthu ena omwe samakhulupirira kuti Mulungu aliko. Monga azathu asayansi amakhulupirira kuti Mulungu kulibe. Ndefunso kumati kodi yemwe anatilenga ndani? Ndikuziwa indi programu yovuta kuivesesa kapena kuitambasula chifukwa cha zikhulupiriro zomwe zilipo, zikhulupiriro kapena zipembezo zomwe zilipo, chifukwa aliyense pa dziko lapansi pano amakhala kuti chipembezo chake ndicho choona kapena cholondola. Ngakhale tanena kuti pali zipembezo zingapo monga chakhirisitu, asilamu, tikatenga kuchikhirisitu kuli mipingo yosiyana-siyana monga Aroma, ACCP, Anglikani ndi mipingo yosiyana-siyana. Ndifunso kumati kodi chipembezo choona ndi chiti? Pali zipembezo zosiyana-siyana momwe ngati momwe ndayankhulira ngati Akhirisitu, Asilamu, Marasta, aena amapembeza Mabuda ndi zipembezo zomwe zilipo zosiyana-siyana. Koma kodi pa zipembezo zonsezi chipembezo cholondola ndi chiti? Ndikuziwa ndi programu yovuta malingana ndi zipembezo zomwe zilipo pakhala pa kusamvetsesana kapena kusandivesesa mu programu yomwe ku Yohane 8 verse yake ya 32 akuti ndipo mudzazindikira choonadi, ndipo choonadi chizakumasulani. Abale ndi alongo, tikazindikira choonadi, choonadicho chimatimasula. Ndiye mu programu ndikufuna tiyankhulane tiwuzane choonadi. Ndikuziwa ndi programu yovuta kuyimasula kuyivesesa chifukwa cha anthu fe takhala tikukhulupirira zipembezo, tikukhulupirira milungu yosiyana-siyana. Ndipo pasapezeke munthu wina wotinamisa kuti Akhirisitu ndi Asilamu ndi Marasta amapembeza Mulungu mmodzi. Malingana ndi kusiyana kwa zipembezo zimaoneka ngati pali connection, pali kupembeza Mulungu ibodzi pamene pali kusiyana kwa kukulu. Kodi ara wa Asilamu ndiye Mulungu wa Akhirisitu? Kapena Mulungu wa Akhirisitu ndiye ja wa azathu marasta? Aliyense amakhulupirira kuti kuli Mulungu imodzi, koma amatchulidwa mosiyana-siyana. Kodi Mulungu oona ndi kuti? Kodi chipembezo cholondola ndi chiti? Ndi chisilamu kapena ndi chikhirisitu kapena ndi azathu marasta kapena ndi mabuda? Musakhale pompo wiki ya ma lachisanu lina lililonse kufuna kuziwa kuti tiwuzane, timasulane chilungamo ngati pomwe Baibulo likunenera ku Yohane kuti ndipo mudzazindikira choonadi, ndipo choonadi chizakumasulani. Cholinga chathu kaya ndi Akhirisitu, kaya ndi Asilamu, kaya ndi Abuda amakhulupirira kapena amapembeza kuti tidzapulumusike ndipo cholinga chathu kupembeza kupemphera timapemphera kuti siku rina siku lomwe Mulungu azaweruze dziko lapansi tizokhale anthu opulumusidwa ndipo akhristu nawo amakhulupirira kuti iwo ndiwo olungama asilamu nawo amakhulupirira kuti ndiwo olungama ndipo pachina chilichose azapulumusidwa ndi mu programu yathu mu topic yathu ya choonadi cha zipembezo tikufuna tione kodi tizisanthula kodi chipulumuso kuti tikapulumusike tisiyene titani kodi chipembezo ndi chimene chizatipulumuse kodi njira ya chipulumuso ndi iti ndikupempha kuti mumvere programu iyi kusatengera kuti kodi programu ndi ya chikhristu kapena ndi ya chisilamu kuti ine ndi mchikhristu ine ndi msilamu ayi koma tifere tisatire programu iyi ndi maprogramu omwe akubwerawo kuti tiziwe choonadi kuti kuchitira pa siku la chimaliziro pa siku la chiweruzo tikakhale anthu opulumusidwa osayiwala kupanga subscribe komanso kupanga share ndi azanu kuti nawonso azisatira maprogramu athu omwe timaponya timakhala nawo pa chanelo chathuchi zikomo kwambiri tionaneso lachisanu likubwerali pomwe tikubwera tizabwerese part 1 ya program ya zipembezo.